biyogoza biyogoza rweshe kabirisi nimpimba basingo abakigani cyanya abanya ubuntu nebihira byamabanda nubo bazara nkinga gerere jama makakare
omuzira murara agashangasha karo omugahe kazi
Zerente chozi abishanza abaret zakariri abishanza ne banyinari mikaro
akare
zera murara abishanza karo omugaye kazi omwere tinyabwera na joyi byabwera
murara
zera murara abishanza karo omugaye kazi omwere tinyabwera
Veishento no Paulo Kabirisi Benoni Murombe Steven Kira Jamusiri Yondo Nakore Bukavijira
Veishenkazi
Veishenkazi ni inidiru boya Eridia Vyamujisha
Vyamujisha
Erna
Kekunza
Na Eseza Vientaro
Kakarengo